Na sɛ live deɛ wode sɛ mfifia mpaa sɛ live deɛ ɛfiwura ntua bi a na ayɛ dɛn I'm going to go to the house.
Why?
I'm going to go to the house.